Guys, my ranaga ke so vetse wetse situation ena ya baloing na I'm confused wetse ke rata go mabela di testimony tsa batho ba tsweleng go boloing because na ke shocked ke motho go bala electric circuit running through my veins wetse when ke le shocked ka teng e rana ke holetse go tladiso wetse mo life eng ha ke tama ba remove go se bodweng go di suburbs so jaaka ga ke godile go tladiso wetse no go fofa go di ka seng a kere batho ba bantshogele ba rata lo yana so hona le di super paranormal activity go certain zones tsa so wetse. So okay, how about another story about how about capture le or gona ne molo o mongwe mongwe o ba mokraileng a fofa le vie long and never to nne ke le ngwana. I was still a child, guys. I was like, hey, yeah, this thing, kimaka. Wait, kila me show drawing kila mwana kira no maran tote sana. Te jana, hawa kono kudu prove ka science. Na hana wana leve na ali machuwa kaka alo. Eh, machuwa ya ingi, kantine le nente. Ya kula chwanon kim salwani. Born again, ke dila le baloyi jwanong ministry ya mina e tsa ke go dila le baloyi ke bantsha o itse keng ya dide ke bantsha nyoko ke scraper ntho e ba leng yona ke re ka omo ka hand washing eh ke a dila ke re ke dila ka baloyi ke a ba suga guys nna ke a ba tlhatso jwanong jaaka ga ke ba tlhatso tshwantse nna ke ithuta gore ba etsang a kere I have to learn and regret what they're up to eh batho so nna ke motho go mamela di-testimony tsa baloyi ebe nna ba tlhalosa fofofa sekile ba shebela aladdin guys Arabian night. It's Arabian day. Wait, what glamorize go Hollywood ke tshilo ka re guys it's song mo Hollywood. Ha e bane o dula anywhere nje fela mo Africa. Ha e bane o dula anywhere mo gotletseng batho ba bantsho tswang mo Hollywood because ha o tlo itse re o dile jwang ka spirit war. Phela Hollywood witchcraft ya bona ke ya Katy Perry ya ke. O tla go tsipela ditlhongwana batho a tsa re we ke demon. That's all that you get ka Katy Perry. O tsipela ditlho multiple times mo staging. Madonna ra a dula a tangala tsitse manto on top of of horrors le performance ke tsa ko Hollywood tseo di glamorize ko staging batho ba mo papathela go monate wa bina ka mic wa ber di gold le di diamond Beyonce o rutse mo go dima red horse ya death and Hades rona re mone ro grand champion ra galang go monate go glamorize de Lady Gaga yena ba mo interview ba bua ka lena la morana Jesu aba Twitter litlo lena a tikwala because ke motho wa go cover Eye of Horus ya gagwe go bane madimone ya gagwe ha a utlwa lena la morana Jesu la Twitter eh that's what's going on kai ka ka bo Katy Perry le bo Lady Gaga he Demi Lovato o busy o poser ko magazine ni mo on top of cross ya Jesus go glamorize o bi izo ntse o shebana le Beyonce o glamara se o palame pere ka Renaissance album o palame dipere batho motho a ko ke Beyonce o palame dipere tse four guys ene ka o fela ke dipo ke dipere tsa dikhalara tsa ko Revelation o na lo wa tshosa o nagana gore ntho e Beyonce a e hirang ya tshosa ke kopaletsweng ko Beyonce ke kopaletsweng ko Hollywood le Little Mermaid gale ba le bontsha City Under the Sea rona re busy rabina under the sea rona rona re kopane le Ariel eh Ariel ke Mermaid motho batho o mobila African spirituality e tlotsa ya glamour out of glamorization se ke la bona bote ba Ariel jwanong o so o bona moke ko no o so o bona wena molotsana o so o bona wena ntwe boifisang wa tshoga ke ntho tsa mo Africa tsa tsosa gainse motho o feto ha ke re le gotla o feto ha gomo Beyonce o pala mapere mara mo Africa motho o feto wa pere batong Africa ya tsosa guys jwanong ha e bane o South African Christian or an African Christian wela o dula ko Nigeria or ko Congo mo tswang teng ke ha le ka tswa ko go nne le tsentse shebana le di Illuminati gore ba irang di Freemasons di Masons ba glamorize ba itsa ka boste bojwa sa boloi because ga e tshose boloi ba bona ga botshose guys bo cute bo palame pere jaaka Beyonce bo palame pere jaaka Beyonce he buti patle buti piece up good girl gone bad ba di kentse Rihanna baba bo hara pula ho thwasa ho ri hana ho iragetse ko music video antsa le busy are come rain on me wetse go le go ntla mara batho ba pere tutu ele ya di bala rina eh ke o thwasitse jwalo big riane etsi all yena the river ritual ya gagwe ene le mo music video go le go ntle ke ha le katswa ko bo America guys it's on mo America because I has to say again ko Africa le recognize out the principality tsa rena ha di na tact ga di dintle ga di glamorize di maswe guys tsa mo Africa tsamo Africa o bona no ga konokeng tsamo Africa o tsantswa ka fagara metsi o sena di girls o sa gona ho hema mara next thing wa gona ho hema o bona di donkey for my demon guys in is ha o bone Beyonce ha o bone Romeo wa Nicki Minaj ha o bone Sasha Fierce wa ga Beyonce o bona fela something menacing ga tlo ka se go ba ke menacing ya tshosa ntho la e grimacing e tlo go hobolela because ena le tlhogo ya ntla le present time ha ba di ke satane ha na taba ka o concealer nthonyana tse bodileng mo bathong ba bantsho ga le re bona tshotla go ake re bona apartheid re bona in systematic oppression ha lentse ba re tumpa ka diphasa ba re lahlela over John Foster Square cause maina rena ke bo Steve Biko so ha se se o bone tlhopego e kana le tshotlego e kana o ra yo tha batho ba sa gong ke serious ba sa respect ba go kerisa bojwang ba go tlhatsa dijana ba go etsa domestic worker ba sa dikene tsa ba hore o le sebetsa 95 go corporate ha o tloetse tshotlego ha kana satane ha tlo concealer ka botlehe bo Boloyi so ithuteng Boloyi Grandchap ba mo Africa hore o tlo ba lwantsha ka di spiritual weapons tsa mo Africa go bane the weapons of our warfare are not carnal mara di mighty in God for the pulling down of strongholds you guys in this Boloyi ba mo Africa bua tsosa jaanong tseke ha wena o shebane le Aladdin o bona flying carpet ke bona Boloyi mo ba fofang magic ba bitsa magic rona ke Boloyi straight o ska tlo motho ka magic ga se magic ga gona anything e adventurous ya tsosa nthwena ya tsosa e misa with me riri ke paranormal activity e seng cute ha e mo hoto ha e tsane le Beyonce mo go di mapere e red or e purple or whatever e a tsosa etswa ile jwalo ile sonoro raw unadulterated bye 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 ntsha ile jwalo e shapile straight la ile butt naked ba lo ba rona re ba thola mo go duma di rofu and half body ya meleke gomo half ya body ke motho ke ntho tse di tsa di galang ha ba posta mo social media magoa a go overseas ba tshega ba re lol nice acting ke Oscar ka ntle motho a teng o mo kreile mo camera ha rena na corona ralo editor le di photoshop go lo disprove our video ena is not the real deal ba Boloyi ba mo Africa ke bo le bo ha isale ene tshwantse o dile ka bona end the way Oscar boy fa o ska tshoga o bane paranormal activity o tlo bona mo Africa e tlo ba different than the one ya ko staging sa Illuminati se le sa ko Super Bowl Super Bowl ga go performa Jay-Z or go performa Kanye West or Puff Daddy and Tali Biza photsana le ngwana wa ko ke group eng la ke tse bo ro ba etsang ka o felantse ba lo ntshana ba ntshana miri e go cute mole go cute Boloyi ba teng bo bontle guys bona le dilemma ba mo Africa o ska tlo ntsa ka flying carpet o itse king ba tsa ya le fiyelo le borotho ba tsa fiyelo le borotho ba tsa fiyelo na fiyelo le borotho ha ke tsore ke mametse di testimony tse kae tsa ba Boloyi guys ba buang ka gore bona ba fofaka marotho ba fofaka marotho batho ngwetse go America go irwa astral projection motho o bela a tsa melengwa gagwe a float mo cosmos nga lo sheba over the sky ba khutlela melengwa hae no mo Africa a ke tse bore go borotho boentseng e butsile gore keng e nang le matla go borotho mara ba tsa borotho ke re wa wena sa astral project jaaka Steven Bankers Steven Bankers o repentile o tle go go occulting mara na rata go lose dreamer a astral project a tswe mo melengwa gagwe a lo fofa mo godima ga toropo ya gagwe go dlemera se go fofa outside of your body guys mara ga go dlemera se go bankwa wena ntse o fofa o tswe o itse ka mo borothong le ka lefielo mara satan wa tse ba rona re tloetse tlhophego tsotlego le ntho tse tshwanelegeng re tloetse systematic oppression ga le rona ba re abuse so a o re abuse le rona ka supernatural activity grandchap you know e tshosanye e senang glamour ha e bane o batla moza o ba a successful prosperous mozalwane mo South Africa o tshepe guys hore go naive ona na hore just because wena ha o soka o bona Beyonce a fofa ka lefielo gore ga go fofwe ka mafielo ba fofa ka mafielo batho ba nna ba fofa ka marotho ka ke mametse testimony ya motho o itse keng o ke mo tshepang go bane ya utlwagala gore motho o tseba Jesu jaanong o sa tile ko moreneng ana o tlo bua maka fo eng overcome the devil by the blood of the lamb by the word of our testimony atoba ba so fakere ka mafielo le marotho wena u bise o shebana le Aladdin ko magic carpet e leng glamorized tswang mo nthong tseng a ta botlang botlang yoko guys ha le qeta mobile ipa mo rena jo so ka pelolo mo ya hobane there is no running away from all the supernatural activity but to bad bata go tawisa with the king o bona le gundwane ko ntlunya gago le mafele e bona na hore wena mwana mo life tsontso lo fumigate ka ntike mo loe e bathong maphele le rodent next thing floor ya gago ga e last next thing phofo ya gago ga e last ke kopa le repent enkle le mameleng di testimony tsa batho ba tswileng go the occult gore le tlo itse gore grandchap why di grows tsa gago di sa last and why no di last o bone le phele go kitcheneng o bo le bola o bona na re o right distance o fumigate le next thing phofo ya gago ga e last next thing child ya gago ya voza o itse ke e tshologa ka pokoto ke ha le ka comment di ntho o itse keng we are not unaware of the devil's scheme ga tsho jalo go le ntse la morana Jesu so ithuteng dintswangana tsena je ka ha bona ba rata go ithuta rona gore le tlo ba rapela gantle le rapele sentle o itse le rapele thapelo ele ya ha isale le be le targete ke re le gotlo leo and about time bazalwane go kerekeng ba lo basta ba lo catcha o itse keng ba mothole a le in the act motho o tikentseng le gotlo gore a tlo tsa ya phofu ya mosadi gore re tlo ba le evidence rona gore batho ba velevele ba gona go fufa marotho le go di convert into magotlo le maphela only ka thapelo a we going to bust them ona le testimony ya ex satanist lina la gagene le John Ramirez ona ntsa fofa mo go di makereke busihu and because kereke ne rapela awa ele a le ngono mo go di marufi ya kereke eo ke are ka rapela ra kopana ka thapelo hore le gotlo le kontlung ya mme mamolodi le phele le kontlung la mathabeng le lona le be monno felletseng re mo bone a tlo hlaella hore re mmone hore o ne ile moloi re bona hore ha se le phele ke motho re tlo ba le evidence le testimony re ba conquer batho bana akere hulukile he ba bye.